uhe n'umuntu yakire Instagram wo musaba iki
rero musaba ati nayigire ku buntu twese tuzi naba gafite ama mega
eh CEO ndashaka ukamenya antuterete
sha ni bintu by'abafara by'abazungu
ahajya adela yo bari en couple cyanye since
oya ntanwe turi ku
Isaac TV ho
Yes, sinumuneza rugeretse kandi cya kiganiro ni home ni muhira ni kiganiro kimeze neza cyane ngose kidufasha nyene ku enjoy inga turi kumwe n'abantu. My name is Sabonnez je namande bashikiza kino kiganiro bacita muhira bacita home. Uno musete wabazaniye umushitsi no vuga yuko ngiranda mu karibishe ngiranda mwakire mu bwami bwa Isaac TV. Murazi ko tubakunda cyane ni kiganiro home tubatwibereye muhira tubatwibereye mu gikoni tubatwibereye mu byacu tumeze neza tujyohewe turi kumwe n'abantu batwatumiye n'aba invite. Reka nda no vuga ati maze se ni umura mutsa nibaze yabonye hantu ko turakorera ukuntu hameze ni ngaha nyene ni muhira sister ni bon
ni sawa
meze neza
ni sawa meze neza
okay na tevye cyane gose nibaza yuko uyu ni umwe mu bamisi no vuga yuko bari mu bantu bo bari ko barahiganirwa cyane gose kandi biteze gutwara ako gashimwe ku mazina kwa nari ko baradukwikirana kugira dutangura ikiganiro cyacu muhira bamaze kumva ni ndetse gatu yage sije
mugramu yage ni umuntu witwa ni ya nkana Delange akaba ari wari jewe
uri muri miss ngoma
ego ndi muri miss ngoma ku numero 28
Novuga yuko uri umunyagitega ariko igitega ibyo dusanzwe tuzi igitega n'abantu bakunda kurima bararima amashu bakarima novuga ibigori bakarima ibijumbu
ego mbadije kibazo cyahe mu isanzu
nivuza ati nibaza yuko igitega ibijumbu barabirima ibigori amashu ibintu nk'ibyo
ego ndibaza ko babirima
kandi urabishikanye n'uri muhira nyene ugakora ubwo buzi
Ah, muhiri wacu ko dukora ubwo buzi.
Ego urabishikanye nuko urazi muri abanyakaranga.
Ego iwacu turafise imirima y'ibitoki.
N'ibijumbu.
Tukaba dufise ibigori, turagira n'amatunda iwacu muhira nyene. Ego icayi, ego.
Tuzasevye rero iki kiganiro bacita home abigeme sometime bamuri muri bwa buzima bwo mu gikoni cyanye mwicaye mumeze neza hama nuvuga yuko karibu ngaha kuri kano gatebe hama woza kwicara kuri ako kubera ni kiganiro bita home ni muhira sindaguha iyi ni wanje kandi ino micro ni wawe ni uzura ikoresha donke kandi ayikwegereze mukunyishura ikibazo Mukunyishura ikibazo ushira ngaha. Rero ikintu gihari tujya dukore mbo muhira murakora mugaho ati bijumbu. Nta byo mu minsi ngaha. Turi mu gikoni turi muhira ndakuzanira ibijumbu kugira ugire ne uhati. Ha mace tugirane tuce tubiteka bimeze neza cyane.
Nuraje kunyaga ikintu ndahwati.
Aha. Bebe bacha babishira hasi cyane uzurakora mu zina. Nikugira biboneke kugira abantu babibone bavuga ati Yes, no vuga yuko micro yawe ni iyo ama imbugita nibaza ko ari ama ari mu bamisi no vuga yuko micro nibaza kuvuga iraza bo micro ni inye wishuye ucumera nkohegereza umuntu wanga
ishinga hare
ah ndashire ngaho imbere sa no ngaho ni sawo ngaho ni bien Novuga yuko numwe mu bamisi ariko barahiganirwa muri novuga ijya modoka yiteze gutega Adele
ndayitegure neza cyane sorry nende ndayitegure neza cyane yo manka ironka vraiment no modoka irakenewe muri kino gisagara nasima menshi
Okay ama umusi byashitse nyene ukahita ukana iyo modoka mega muri wewe wiyumva gute umba izokora gute nka wewe uzikoresha gute uyiteze gute nuzavumera nka babandi barose modoka bace bayigurisha
Oya nzogurisha aho gizomfasha Abemugo aho gizomfasha mu kwideplasa hano mu gisagara ama hari ibintu byinshi bye mu gukeneye gukoresha modoka hasindi ya muhiri gitega mbafise imodoka yanjumva babyoroshye ndamukanya n'umuryango aho nshakiye hose
Adira nuvuga ko hari umwana wa kangahe mu bana bangahe muri wa mu basanzwe bavukana
umwana wa gatanu umunani
umwana wa gatanu mu bana umunani abigeme bangahe abasore bangahe
n'abasore babiri gusa
kumbe urazi guhata ibijumbu nawe uri mu minsi Hama ndakubaze gatoyi nibaza yuko ubuzima bwa misi yose nica ikintu kitashobora guhera umunsi wose adira dakoze mu buzima bwe bwa misi yose.
Ikintu
umunsi udashobora guhera utagikoze. Ngakunda guseka. Dusekerere turahe. Cyane ngo bavuga ngo ngo ba misi ngo kumanya ne banezerewe bameze neza baryohewe. Bo mu majambo make mbega adera nk'umuntu yomubaza adera n'umuntu ki yo cyamwishura gutse
n'umuntu ki ushatse kubaza
n'umuntu ki like nka profile yawe bwatadera n'umuntu ameze uku
adera n'umuntu ati koroga afite urukundo akunda kuyagisha abantu yego
so ay ku rukundo ruratandukanye sinzi ko ari urukundo
oya ni urukundo rwa bose
umuntu wari wese uramukunda nk'ujya mu tipe aya wamaze kumukunda byahetse. Okay, mu buzima ndibaza mu buzima turakorerwa surprise zitandukanye. Surprise wibuka, surprise utazopfa wibagiye mu mutwe wawe ni surprise ya.
Ucekaza kiragoye. Nsaba ko ndabyiyumvira.
Okay, surprise yanyu muheruka gukorerwa.
Ah, surprise yanyu mahoro kugukorerwa ni anniversaire yanje.
Amo dufashe akantu ngo baza barashyiramo bino bijumba. Ni anniversaire yawe.
Ni
le 6. Ngira barangire surprise. Tukiri muri miss ngoma gatoyi tukishye mu gatoyi muri miss ngoma. Mbega ushaka kugutora wewe bigenda gute?
Mukunora mutakuru buga kwa Facebook kwa Miss Ngoma.
Kuruga kwa Facebook Miss Ngoma.
Kuruga kwa Facebook kwa Miss Ngoma. Muhagira j'aime ku photo yanje. No kuri video yanje.
Okay, reka ni Miss Ngoma. Me nkuca birondera ngaha nyene kugira bigende neza. Miss Ngoma. Okay, turabanda tuyaga Miss Ngoma, Miss Ngoma.
Numero 28, ukugira j'aime kuri video, hari ama video yasohotse badukorera
ko. Ukugira j'aime ama babaje gutora.
Ego vraiment.
Na partage keneye.
Na partage la keneye kugira abandi bashobe kwibona. Izo ntazo bazoharura
Okay, warage muri Miss Ngoma. Novuga yuko uri mu participa muri Miss Ngoma. Mega kugira uje muri Miss Ngoma. Yo ari premier fois kuri wewe cyanye ni rya kabiri.
Oya ni rya mbere. Rya mbere ngiye no mu bintu by'ama Miss. Sananye ndabikunda nifuza ko nanje no bigeragereza. Hama tumbona ati gitega turashikiriwe. Yo cyane ndavuga ati sisi ba vraiment.
Okay, aderange ndamubaza kino kibazo harabaye accident hantu inzu no vuga yuko iri kwirasha. Inzu iri kwirasha ntegere neza inzu iri kwirasha hariyo Estanish. Akaba hariyo nubundi muri rimvikazi bita Miserika nkuko yabikoze hariya muri Miss Ngoma. Hariyo Miserika na Estanish inzu iri kwirasha. Me ntushobora kubahekera icyarimwe bakureyo. Baragwaye deja sibyo?
Bahekana bashobora he n'umwe
no. Kugira basi umushore kumufata intervention. Umva ni babiri. Kandi utegezwa gukurayo umwe muri ico gihe wohera kuri nde gukurayo kugira ibi intervention yawe gende neza ukureye wa mbere amukoreye n'uwa kabiri ukuri muri ico gihe wohera kuri nde
bivana n'umuriro aho ugeze
aho wo bugeze hose ntacu
oya aho ugeze hose hari gihe umuriro ubugeze kure ukabona ati urya muntu nubwo nogerageza gute sino mukurayo aba dupfirayo twese tori wo onye wa mbere hamujya ukagerageza
uwa mbere ubona ko bari nkande
oya ntabyo nsi Oya sije ndi
mu miharagera.
Oya. Fise byinshi cyane ngamije ibyo byose amazi.
Okay, wari itoje mu ba miss no bwa miss ngoma. Ariko kugira uje muri miss kandi no kugira upase uri dushuka muri finale, uje muri demi finale, uje muri finale. Nuko hari project za wa presence. Mbega byo kunda kushaka kuzi present ngaha turi imbere ya kamera za Isaac TV.
Koje yanje niyo gufasha abajya kwaga bavyariye muhira. ndabicishije mu kigo cy'ubushona uduhuzu two munsi
twabagabo to munsi nato ni batisa gute eh twabagabo natwo bagacha batwitse none izo azikoze mu bitenge cyane
koze mu matisu coton polyester banje bikura muri cote muri mu byo dusanzwe dufite twese nyene cote cyose yacu mu Burundi
muga tuzaba dusanga twambaye izi bitenge
oya ehari ni bitambara byinshi mu Burundi bafite bitambara byinshi niko gusa twebwe ntabyo dukoresha ntabyo twexploita tukishinga kuza kwambara izo badukumva ko
ariko abo bigeme kugira urindi bakoranya kugira aba bavyariye muhira bizokugora uzobigenza gute uzokorana nande
si byoroshe kandi si bigoye icuko rubasanga iyo babahama uko ufatanyije n'aba administrateur baho hano ukabakoranya mukayaga babwira mu mugambi wa mbere nshaka kwanza kubigisha kugira business nabereke yuko bashobora kwikorera utwabo bashobora gushikana ku kintu bakamenya ko mu buzima ifo kuziganya hanyuma ababyo ba interese muri bo nzoca ndabwira umugambi wanjye abatazokwemera ko dukorana n'abatazokwemera
dukorana
nawe rero bifuza gukorana nanjye
hajya mu buzima bwa minsi yose wari usanzwe gukora iki apare mu minsi usanzwe urimo deja ubunye
sanzwe ndi umunyeshuri niga muri univerisite mu wa mbere
gisata
business administration nkaba niga kuri biyu aha mu kigobe
nibwo buzima wari ubayemo donc novuga yuko urumva ko yari asanzwe ari umunyeshuri azi ibintu byinshi cyane cyane bakunda kuvuga abantu b'abamisi usanga muciye ubwenge cyane sibyo ariko hari akantu ngenda kubaze gatoyi mbo hari akajambo akunda kuvuga CEO ndashaka kukamenya antuterete sinzi rero CEO
nibaza yuko ari aba ari la tete de la of the company ni sha
yes ni byiza nubwo ko turi kumwe n'umuminsi kandi nibaze hajya bavuga yuko barakwifuriza yuko ushobora gutwara ijya modoka mbega iyo uciye ahantu ukumva ari abantu bariko baraguha amahirwe kuzotwara imodoka wimva gute like iyo uri kuraca wumva ahantu ariko barabivuga muri wewe wimva gute
byoroshye cyane kubona yuko ntari jenyine hari abantu bariko baranshigikira bampa intege nyine nkavuga
ariko urazi gutwara imodoka ntuzavuga ngo reka ninjire mu nsugume ok ndabona wasize inzara mbega tutubwo batwita gute basika ku nzara
ni verni
verni verni mu kirundi abantu batumva igifaransa kuko abakunzi ba izo
tv bose ndi nta ihari kuko ni ibintu by'abazungu byaje biva
ariko kuto mu bisanzwe kuto ni igifaransa muga mu kirundi kirahari
kuva na kera baratukoresha kuko ni ibintu twakoresha muga ibi dusiga kera nta byari bihari byajyanywe n'abazungu kuva nta zina ryo mu kirundi rihari
adira burya afite imyaka ingahe tuwavuganye mbwa singezi ndakubaza imyaka yawe ko ufite n'ababyeyi papa na mama bakiriho
ndafite ababyeyi bose imana ishimwe afite imyaka 20
uracyara ka bebe ariko ngerageje kuraba ryari nini nigeze kubona post bavuga ati mbo umuminsi ngo araho ngo avyibushe muga igitega nta muminsi avyibushe arimo kubera iki batagira abakobwa bavyibushe like nyene ucuvyumva bavyibushe
abavyushe cyane washaka igitega bagire minsi y'abavyibushe
kubera muri minsi yose nama mbona benshi baba bafise time n'ubwo iri minsi ukuntu ariko atari cyane nk'uko kiwawe ni byinshi
amakategori ya minsi atandukanye minsi turimo iyo minsi wari kuravuga ni minsi honzi hariho minsi honzi
je ntabyo nzi
abonze nkaje muri minsi honzi ntibonyakira ko bavuga ati sinkwije ibyo basaba minsi turimo na minsi honzi biratandukanye minsi turimo ni minsi nyene standard normal igenyereye ubonje
yes novuga yuko muri minsi ngoma mukitangura kujyamo repartisipa nibazi ko warunze nk'abagenzi b'abahungu bashyika cumi ku munsi umwe warababuze
ngweri
mvugisha ukuri turabona muri telefone
oya jeman ibyo uraronka abagenzi benshi uraronka abagenzi benshi cyane si kuko n'abahungu gusa n'abakobwa nararonse abagenzi kandi ndabishima kuko narabonye hajya cy'abagenzi bamara
ok ndakurabye mu maso kuko abakobwa bose n'abantu usanga bakunda snapchat Urayikunda?
Oya.
Nasi no kucyatukunda?
Bisanzwe.
Why bisanzwe?
Kuko Jesse asa nkari umuntu akunda kwifotora cyane.
Kandi nama mbonye ifoto ziwawe.
Oya. Ntanguye kubona muri competition. Hari ibintu winjamwe bigasaba.
Okay. Imbuga akunda gukoresha mu buzima bwiwe ni urubuga ni rozi social.
Instagram Facebook.
Okay, uhe n'umuntu yakoresha Instagram. Araguhaye umwanya 3 minutes umubwire ikintu wifuza kuri Instagram kugihinduka uwo musaba iki.
Wena na kim? Ahubwo icyo ndamusaba ati nayigire ku buntu twese tu. Nawe dafite amamega.
Nawe dafite amamega kugira baze bari connect. Ariko biramaze gushika mu buzima ugakora ikintu umunyu mu karogretsa.
Ego cyane bisa kwiyumvira kanindi. Biragoye gushira ibibazo nk'ibyo mugo murabitswe mu buntu mu buzima umuntu ararogretsa byinshi cyane ushobora kuvugisha nabi umuntu ukamwishura nabi cyangwa ukamwiyumvira nabi atari kwa mezi ibyo bikaguma birogretsa
nyine. Tugire ndashaka kumbwira abantu batatu mu gihe wowe ufashe voyage ukajya nko muri Belgique par exemple abantu batatu wo kwibuka cyane gusumba abandi.
Ababyeyi banje
ni babiri.
Wa gatatu vraiment muri ico kibanza cyo wa gatatu nushanga abana bose tuvukane ni benshi cyane
twotagura ni benshi umva uvuze ko hari umwe ari benshi ni hatatu
nushanga ati ico kibanza cya gatatu ndagihaye umwana tuvukana muga mpana abana bayashumba umwe wese aragitsinda kibanza.
Ugishize nk'ari ko abantu benshi cyane. Biramaze gushika ndabona ntiwambaye abantu bakubwira akunda kwambara montre mubwa wowe nta montre wambaye. Kubera iki musanzwe ukundi kwambara montre cyane isaha mu kibungu cy'irundi musanzwe ubikunda cyane wabyisanze
nabyibagiye ngatuna nako ndi gutu kwiyambara kuko ati ku isaha utayogana urakura Jesse sira mai
hajya mu buzima tubaye mu cyangwa ubuzima bwa misi yose ujya muri dushe kangahe
birabana standard normal muri dushe njyayo kabiri.
Jeu des fois. Ariko hari igihe bishika
kuka. Hari igihe bishika ukarenza kukubera ko hari igihe abashije cyane cyangwa ubuvuye muri byinshi.
Okay, hari igihe ubuvuye muri byinshi ukarenza na kabiri. Okay, nuvuga yuko wowe musanga turi muri iminsi ngoma ariko nk'akajambo kanyo kugira tuze kumera nk'abasozera ikiganiro cyacu. Usa n'uhamagarira abakunzi bawe abantu bashika gutora iki kugira tuze gusozera ikiganiro neza kuko nivyo byatuzanye kugira ushore gutera imbere kandi bashobore no kugusapo.
Banje kubashimira mwese mwafashe mu mugongo gushikaho ngeze hama ndabasaba mubandanye we mu mpamajwi yanyu mushikane kure kuko umugambi fise vraiment umugambi mwiza byinshi muri iki gihugu hanyuma ndabwiye n'abandi batari bwa ntore mugende mugire like kuri irya video mumpe amahirwe yo gutsinda ndashimiye na Isaac TV yampaye umwanya wo kuvugana na.
Okay, ndashaka kubaza uno mugani, nibaza ko ari umugani. Bavuga ati babiri badatana mu ndagano. Tumenyereye batatu badatana mu ndagano. Ariko bashobora kunyishura iyo umuntu akubagije babiri badatana mu ndagano.
Babiri badatana mu ndagano?
Eh.
Ku bwanjye nibaza ko ari abagenzi, sinzi ko nabandi
hands. Okay, abakunzi ba Isaac TV ariko baradukurikirana baraza kuduha inyishu inbox. Nuvuga yuko yabahamagariye kumutora, aho bavuze bita Adela. Adela Ange Nicole niyo yankana ari kuri nimero
28
ari kuri nimero 28 nimero 28 urumva kumutora bagenza
bagira jeme video badutorera ku muca mwibona muciye kuri page Facebook Miss Ngoma
ariko ni abahari ifite mwumvise ko ataperma fise bazava bacha bamufata bacha babatwara mwese baje kubafunga none uzo cyagute niba guhima imodoka y'amamiliyoni kugirira nk'amahera ya permi kuyica nawe bifata umwanya.
Wamaze kwinjira mu modoka
amashyaka. Nge ndabaye ndisabira umunsi bazoyiguha imodoka nawe nzo kwinjiramo kubera bava bamfata. Kubera nta pirimu zo buraro.
Nzoba nayironse.
Ariko nuvuga yuko dusa n'abaranga iki kiganiro ariko ikiganiro iyo giheze ndagira ikintu cyitwa conclusion nyine kugira ibintu bigende neza. Sinzi ko abakunzi ba Isaac TV mwariko muradukurikira nayo ibintu byagenze neza na kazi nuvuga ko mu gikoni kameze fresh ariko ibyo twakoze byose ubona nka wewe wihaye kuranga wihaye amanota angahe ku icumi. Uzi kurakora uri kurawata bien akazi ko mu gikoni basi wakoze bona wihaye ngai kuranga
eh rehangire 9 sur 10 kugira ngo cyane mugasi nigaye
no vuga iko 9 sur 10 utayakwiye bivanye niki bo waje mu bisanze amazi ariho ngani sabone wayabonye nakuramukije wemeye ko ndakuramutsa koronira hari ni wakaravye sivyo icyo ni cyambere icyakabiri nacyo akazi ko mu gikoni k'abakobwa tumenyereye muri mu gikoni like imishatsi yanyu bya ntije ko imyotsi murambara igitambara sivyo ama ikindi nacyo muri mu gikoni tumenyereye mwagirante muraturika igitenge kugira nti mucafure rano usa neza ugiye mu gikoni wambaye ikonye wagira uje ahantu ni kibazo ntuwoja mu gikoni uvuye ko muri dushe wambara mu cyuja mu gikoni aho gumaza kuja mu gikoni iki ambuka cyuja muri dushe ikindi nacyo uri kora wahata ndabona uhata bye ariko bakunze baize activity cyagize nasi ziko bagiteko kunyene novuga yuko urabona bimeze neza aheje guhata arazi guhata amazi yo gukaraba karibu ngaho kugira bishobora gukaraba kugira tusozere nanakimwe amazi arahari ko president atubwiye iyi leta bugira akazi leta mbye ikora vyiza cyane rwose amazi yarurukije nimba yahora ku gihumbi ari kuri san franc novuga yuko amazi ubu yaramanutse ibeye cyane rwose icyo gituma tuyakoresha karabiramwa nyene nanakimwe amazi nayo wacu amanovuga twari kumwe na miss mwe mumvise ko ababwiye ko mushobora kumutora ari kuri numero 28 washiza kumufasha iki baza kumufasha like umufashe na comment ari kintu ushobora kumuterera ushobora kumuterera ubikishije muri commentaires wawe biragenda neza cyane gose kuko ni gufadikanya niyo twari mu duka mwaje navuze ko atazontwara kubera ataranka pimwe bava badufata turi kumwe na police ugasanga nanje baramfunze kubera iki nayinjiye mu ataragirante ataranka pimwe novuga yuko ikiganiro cyacu cyari cyaryoshye cyari kimeze neza bye bye my name is boy behind camera camera yambe twari kumwe na Juma Jux camera ya kabiri twari kumwe na Akim Genio byari byoshye cyane gose ni Isaac TV turabakunda cyane gose bakunzi biwacu ubugire share ku biganiro byiwacu kino kiganiro uzo bwa mbere kukiraba ni kiganiro kiryoshye kandi cyigisha tazigo hataca tubibona ngaha mwabibonye nanga muraza gutanga amanota nk'abakunzi ba Isaac TV bye bye ciao ciao.